Si nema kitoguye. Ariko kubera ko mwubashe. Reka tukizinge. Noneho ni mwumva. Utishaka cyane, icara.
Oh.
muri mugoroba. Have you killed